Funde Vice. Romans chapter 7, verse number 1. Kanti anazi yini bazalwane. Ngokuba ngikhuluma nabantu noma ngikhuluma kwabawazi umthetho. Ukuthi umthetho uyabusa phezu komuntu ngesikhathi sonke esekhona na. Ngokuba wesifazane oganileyo uboshelwe ngomthetho endodeni isekhona, kepha nxa indoda isifile ukhululiwe emthethweni wendoda. Ukuba wesifazane oganileyo uboshelwe ngomthetho endodeni esekhona, kepha nxa indoda isifile ukhululiwe yena emthethweni wendoda. Ngalokho ke lapho indoda isekhona uyakuthiwa isiphingi uma eba ngowe indoda. Kepha nxa indoda isifile ukhululekile emthethweni, angebe isiphingi uma eba ngowe indoda. Kanjalo nani bazalwane bami, nani naba ngabafile umaqondana nomthetho ngomzimba kaKristu ukuba nibe ngabo munye lobo owavuswa kwabafileyo ukuze sithelele uNkulunkulu izithelo. Verse number 6. Kepha kalokhu sikhululiwe emthethweni sifile maqondana nalokho esasibanjwa yikho ukuba sikhonze emoyeni omusha kungenge segameni elidala, the written code. UNkulunkulu wenza isimanga uma ngabe u-Israyeli ulahlekelana nendlela ye-faith. UNkulunkulu umisa umthetho. Umthetho engawumiseli ukuthi u-Israyeli ngoba e-expecte ukuthi uzowugcina, ngoba wayazi kahle ukuthi u-Israyeli umthetho wakhe ungewugcina. Abantu ayebabekela umthetho wayazi kahle ukuthi ngeke baze bawugcine. Nevertheless, he gave them the law. The reason was that they had led to live a life of faith. Now, zintathi izathu uNkulunkulu abanikezela wona umthetho. Esokuqala, ubanikeza umthetho ukuze abonise the perfection of God, or abavezele his standard of righteousness, and in the weakness of their flesh to show them ebuthakathakeni benyama yabo ukuthi abatshengise ukuthi bangefinyelele kuma-standards akhe okomoya, befinyelela ngamandla enyama. Wabe seuNkulunkulu esebashadisa nomthetho, ebashadisa nomthetho nje ukuze umthetho ubabambe, ubabambele egcekeni lobukholo. Manje inkinga-ke eyenzakalayo ukuthi noma umthetho ubabambile, ubabambe against their will. Ma ubabamba against their will, they are unable to break free, ngoba baganile, bashadiswe nomthetho. Manje umthetho womshado uthi laba bantu abashade nomthetho, laba bantu abashade nomthetho kufanele ukuthi babekezelele imithetho yomthetho uze kufe umthetho. Manje inkinga-ke lo umthetho akafi, ngoba uthe uJesu uzodlula izulu kudlula umhlaba, kodwa umthetho lo akukusuka lesi sodwa isihlabu. Manje kunenkinga ukuthi lo wesifazane ongumuntu akakwazi ukuthi akahamba ayokhonza ngenye indlela, noma angahamba abe ngowomunye, ngoba nangu phela umthetho uyamvimba. UJesu-ke wabe sebona ukuthi labantu abanayo indlela bekuzikhulula emthethweni, futhi labantu abanayo indlela yokupliza umthetho ngokupheleleyo. So he comes ukuthi bese fika yena, ngoba indoda ayifi